Sine hule, sine hule, ineyo sine hule, ine wabwido wido.
Ineyo sine hule, achifongwe di amuna, amango tindi kukwatira, kumasa kukwatira. Mamuna wayamba adabwe, hakundi uzandi kukwatira. Ine kosi koneke, heti inumpaka mwana. Anango tindi pita kujoni, homwe wosa adabwe. Mamuna wina adabwe, tina manga habanja ife. Tida bereka mwana, babanja. Anango ti wakoli mafodia, kumpoto adabwe. Sono ngati mwandi konda, inubola mulimbe. Ambiri azati ine nihule, kuma ineyosi ine hule. Kuma amuna haki, amango funa kutiuza.
Ine, ineyosi ine hule,
oh oh.
Mahule ndi amuna
hawa.
Banja ndi marifuna,
ine.
Kuma siri pesega,
oh oh.
Anyama talero, ajuluka uche uche. Ndima sirira azinza,
oh oh.
Omwe alibabaja. Kaya ndi minya
Abale
Zinzi wa Abale
Abale
Munditanize Aye Nafuna munditanize Ajuluka uche ucheu Ndima sirira azinzanga
Oho
Omwe ajuluka Ali Babaja, Ine Kaya Ndiminya,
Abale,
Nzinziwa, Abale,
Abale,
Munita Nize,
Aye,
Aye, Namuna Munita Nize,
Ine,
Ine Yosine Ule,
Oh, Oh,
Mahule Ndi Hamuna,
Awa,
Banja Ndi Marifuna,
Ine,
Kumasiri Pesega,
Oh,
Oh, Anyama Talero, Ajuruka Uche Uche, Ndi Masirira Azinzanga,
Oh, Oh,